Hello.
Hello, sema.
Mbona unanikulisha blue ticks wewe?
Oh, una complain juu ya kukula blue ticks.
Aki, seriously, who does that to Habi?
Sasa unaumwa na tumbo ama jana venye nilitumia fea ukakula, sikusikia ukicomplain.
Okay, acha nikamivo tuongee basi.
Kaa na mama yako, usikuja hapa.